nobusuku bonke liyozo luthando luphele nini izihlukumezi sangawe Inde Lendlela endiyambileyo ndiyabona utikiwe ndim Inde Lendlela endiqithileyo ndifuna ubona ubuso bakho ndihlala ndikucinga phezolo bebembuza ukuthwa yaphi nyanomntu utshone phindicela uphume baby abanye bayahleka ndihlala ndithandaza